turabona yuko yihaye uburenganzira bwo gusubiriza inzego zirongoye ikigega cyo gufashanya hamwe n'icyo gutekanya kazoza k'abakozi kandi ataburenganzira bifitiye nico gituma twohanura yuko umuyobozi w'ibitaro umwami Karede ko yoreka inzego zihasanzwe kuko ziracyari ko zikora mu mategeko ko zubandanya zikora ihowa zijejwe hanyuma hari ingorane kahamagara bwa munywanyi cyangwa agasaba inzego yuko zikora ibikenewe kugira ngo ikigega gitunganye neza n'ubutunzi butunganywe neza izo ngingo z'uko wenyine ashiraho umugwi wo gutunganya amatora agakurikirana amatora akongera agatanga ibyavuye mu matora urabona ko igikomeye cyane ariko akurikirana ubutunzi bw'ico kigega aho nta burenganzira afise n'ubwo kwandikira banki ngo ayisabe ngo bahagarike abasinye bongere bashireho bashashe ibyo nta burenganzira bifitiye nico gituma dusaba yuko izo nzego zahahora zogerageza zigasaba ibiganiro ibiganiro byanse naho bagasaba ubutungane bugahagarika izo ngingo zose umuyobozi ariko arafata bwa mukoresha kandi turabona yuko yanditse avuga ngo ushikiriza ibikorwa bahora bakora heragira ko bashikiriza kuko baracari mu gihe cyabo cyo gukora baracarangura amabanga yabo bakurikije amategeko n'icyo gituma umuyobozi twamusaba yuko yogenza make icyo kigega n'igigega cy'inkora mutima ifasha abakozi bari ku kazi n'abakukurutse bimwe bimwe abakozi baba bategekanije gufashanyamwo ibyo rero byo kuvogera inzego z'ikigega nk'icyo n'imigenzo mibi abakoresha bari bakwiye kwirinda kuko ntibibaraba nibakore nk'abanywanyi bibigega nk'ibyo bakingire ubutunzi bwabo kandi bareke kwitiranya ibikorwa.